barundi barundi kazi cyo twese bagenzi Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe yoyo ishikanya barundi kuri uyu munsi bajya bakajyama kuri uyu munsi turi nakanyamuneza ntangere ko gushimira Imana mushobora byose yaduhangaje tugashika kuri uno munsi turi bazima na munsi udasanzwe kuko ni kibutso cy'uko abarundi mweretse amakungu ko mwashyitse mu bigero mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu turahimbawe kandi ko uno munsi ushitse igihugu cyose kirangwamo amahoro n'umutekano ibyo navyo bikaba ari byo byatumye abarundi babandanya ibikorwa by'iterambere ibyo biradutera intege n'icyizere ku migambi twiyemeje igihe twatangura amabanga yo kurongora igihugu tuzoyishitsa none hasagaseshwa rumuri wihweje ijya nino ukabona ubwira abarundi bariko bararangurana imigambi yo kwiteza imbere urabona neza ko tutavomera mu kiva tubwira bumva ukubitije nahakajisho ku rugero uburimyi n'ubworozi bigeze ko urabona ko umunwa ofisi icyo fungura umufuko wose uriko urabomboka barundi barundi kazi bagenze u Burundi twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo fungura twari tuzi neza ko hakora mu nda twavuze kandi ko umufuko uronka amahera kugira umuntu wese aba mu Burundi ashobore kwikenura mu kuronka ubuzima bwiza none imyaka ine irarangiye reka akaba akaryo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu migambi twari twiyemeje icya mbere dushima ni ugushimira Imana mushobora byose kuko twarasenze turumvirwa Imana irugurura ijuru turaronka imvura ivuye mu ijuru yongera iratwugurura amaso turabona ko dufise amazi yiburuka mu misozi no mu mibande ko rero atodupfa kubusa abarundi barakanuye barabona ko umuntu wese atungwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe twese hamwe kuva kurwaruka abakenyetsi n'abagabo bakuze twaravuye hasi turakora uno munsi nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi nico bavuga ko babuze si cimbugwa cy'u Burundi ni cimbugwa mvamakungu turashimishwa no kubona kandi ko abarundi batahuye ko turi kumwe twese bishoboka barasubira kumuzi abeshi barijukiye gukorera hamwe mu kibiri ndetse batahura ko n'amatongo bayashyize hamwe bizana karusho barundi barundi kazi bagenze u Burundi mu rugamba twatanguje kwiterambere hari intambwe zikurikirana ariko kubera twacerewe duhakwa guterera imigeri ibiri rimwe kuko bwa mbere tugwana tuva mu kinogo abarundi baguyemwo bakakimaramwo imyaka n'imyaka uno munsi umurundi wese ashakira byose rimwe nico gituma uwifatiye hejuru yovuga ko abarundi ari ntashima kuva rero mu 2020 byari ngombwa ko turaba ibiruta ibindi kuko imigeri ibiri idatereka muri ivyo hari bihambaye kurusha ibindi navyo bikaba ugutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo buhangararire amahoro n'umutekano ubutungane no kugwanya akarenganyo hamwe rero no gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere mu gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu twareretse abarundi itandukaniro riri hagati ya leta mvyeyi na leta nkozi kugira umurundi wese ya umukozi wa leta canke wikorera ivyiwe amenye uruhara rwiwe mu vyakora hari habo vyagoye maze birabananira kuvyinjiza mu muzirikanyi yabo aribo bahavuye mbere baduhemukira haba mu guhungabanya umutekano mu bunebwe canke mu kubonona itunga ry'igihugu ariko abatari bake baratahuye nico gituma mubona abarundi batari bake bari ku kivi n'abahora bazi ko bazotungwa n'ikigega cy'igihugu baramaze gutahura ko icyo kigega nyene ari bajejwe kucuzuza turashimishwa ko mu bikorwa igihugu cyihutiye gukora amahoro n'umutekano vyagiye imbere bituma abarundi bagira umwizero wa kazoza baratangura gushira imitahe yabo mu bikorwa gutyo abatari bake ico bakora kibazanira akarusho mu mikoro baraharonkera nakazi nta muntu no munsi yo hakana ko gutekana ku mitima vyatumye abarundi biyumva namwo bituma batangura gukorera hamwe mu makoperative abandi mbere barateranya amatongo yabo kugira ngo bagwize umwimbo kubera uwo mwizero nyene abarundi sinzi barahungutse abandi bahitamwo guhindura karangamuntu y'impunzi bisabira kuba abakozi bo muri ivyo bihugu baranguriramwo imirimo tuboneyeho gushimira ivyo bihugu kubona vyarabizeye bikabona ko batakiri umuzigo kuri vyo ahubwo arabashitsi mu bikorwa ivyo vyose ntivyari gushoboka iyo tutihatira kugiriranira imigenderanire myiza n'amakungu uno munsi umurundi ahageze hose ntagenda ararangaguzwa nk'uko menga bo muri abaribi abarundi baratemberera yandi mahanga abanyamahanga nabo bakaza I Burundi kandi bumva ko batekanye ikinezereye kurusha ibindi nuko amakungu yose yemera ko kera u Burundi wari umutwara w'amahanga none ubu bukaba bwabaye umutabazi w'ibihugu bitararonka amahoro kumwe n'ivyo ubu n'amakungu arashima ko agateka kazi na muntu gakingiwe mu Burundi kukaba nkako abarundi barafise umwidegemvyo wo kuvuga ikibabakiye no gutanga intererano kuvyokorwa kugira ngo abene gihugu aroranigwe u Burundi buri mu bindi bihugu bike umwene gihugu ashikira umukuru w'igihugu atahandaciye muri ubwo buzima bw'abene gihugu nyene twatanguye iki kiringo cy'imyaka indwi abene gihugu bafise umwitwariko w'akarenganyo bagirirwa n'indongozi zo mu nzego zo hasi ubutungane n'igiturire uno munsi batari bake baratwenga kuko hari umutwaro twabaremuruye mu kurwanya akarenganyo twahaye uburenganzira abene gihugu bwo kwihamagarira umukuru w'igihugu atawundi baciyeko kugira ngo bashengeze uwo wese abarenganije kandi no munsi abatari bake barakenguruka tukaba dukenguruka ko n'abahora batanga ingurire ngo indongozi zo hasi zirenganya abene gihugu ubu nabo nyene bacitse inkokora twaragwanije akarenganyo kandi mu bijanye no guha ibikorwa abakozi b'igihugu mu gushyira mu ngiro ya ngendo umuntu wese bamuhe igikorwa bakwiranye mu kugena abarundi mu mabanga ubu twaravavanuye na ya mvugo ngo naka ndamuhiki ngo naka ndamushyire hehe no mu gutanga ibikorwa by'ubuhinga ubu hatari hake dutunganya amahiganwa urusha abandi akaba ari we ashyirwa mu gikorwa mu bijyanye n'ubutungane ubu mu gihugu ntawugikora icyaha ngo kijyane inzego z'inyamiramabi n'abashyikiriza manza baragira amatohoza kandi inkozi z'ikibi zigafatwa zigashengezwa bataravye igihagararo cy'inkozi z'ikibi hadutse amatate hagati y'abantu naho tutarashika kwihangiro nyezina haraboneka akarusho kuva aho dushingiye intayo ku mugina igizwe n'abahuza bo ku mutumba tukongera tugakomeza inama nkuru y'ubucamanza kugira uwakira urwango ndagonde n'amasentare yo hasi ashobore kuronka urwego yitura ivyo byose bigiye kuronka akarusho ahibwirizwa rishasha rishingiye ko hasasa umucamanza umwe kugira ngo ahinyuke aciye urwango ndagonde izo ngingo zose turabona ko zazanye impore mu gisata cy'ubutungane naho tugihanzwe n'ibirarane by'imanza zaciwe nabi mu bihe byahera tukaba twizeye ko nazo nyene zigiye gutunganywa ku neza y'ababuranyi ku bijyanye n'ubutungane bunywanisha turategera akababaro abarundi bafise ko wa mugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira utaraheza igikorwa kugira ngo ingingo zijanye n'icokorwa ku vyabaye zifatwe mbere ako kababaro kariko gatuma hari abashaka kudushyira mu nzira idashika abo twabasaba kwihangana bizigiye ko mubabaro wabo ari wacu kandi ko kajya gatima ko kwihangana bagize kuva ubwicanyi buba ariko ko baranga n'ubu ahandi hoho twava tumera nka wa wundi yavuga ko impembo y'umwana ipfa mu magodoka kuko yihuse yavyaye ibihumye ndabijeje ko ukuri tumaze kumenya atakuzoja bitewe bitewuke ingingo zizofatwa kubijanye n'amatongo n'ayandi matungo naho nyene ni mureme kuko ubu twahejeje gushinga ibwirizwa umugwi ubujejwe ukabugiye kuja ku kivi mu gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere twarihitiye cyane kugwanya bakaboko abagiye biturire n'abonona itunga rusange muri icyo gikorwa harabaye gukomeza intwari ibereye ituma ikigega cya leta gikora ibikorwa biramira abenegihugu nicyo gituma twahinduye vyinshi mu itunganywa ry'ibikorwa ry'ibanki nkuru y'igihugu yari igeze habi ubu rero naho harabagifise agatima ko kuyigabanya ubushobozi biraboneka ko ibanki nkuru y'igihugu yagarukanye akanovera kayo ubu koko ni banki y'amabanki mu gihe yari yahindutse ibanki y'abikorera ibyabo tugitangura ikiringo twarabonye ko hariho abantu bari bafise intumbero yo kuburagiza ubutunzi bw'igihugu mu kuburagiza ko amahera yinjira mu kigega mbere n'amahera mva makungu ntaharugwe mu butunzi bw'igihugu urugamba rwo gusubiza ibintu mu buryo twarutunganije kandi rurabandanya intumbero nuko amahera agenewe kwinjira mu kigega yinjira yose kandi agakoreshwa yose kuneza yabene igihugu nico chatumye dutangura isekeza ryo kugwanya abantu bose bacisha ibidandazwa mu binywabi haba mu gushora canke mu kugurira hanze y'igihugu urwo rugamba rwo kugarukira ubutunzi bw'igihugu rusaba ko abenegihugu bose barereka ko ibidandazwa twashoye hanze bizana amahera mva makungu ndetse ko n'amahera azanwa n'ingenzi zigendera Burundi ajya mu kigega cy'igihugu ni muri iyo ntumbero turiko dukora ibishoboka byose kugira ngo ibigega by'abikorera ibyabo mu gihugu bikingigwe urugamba rw'ubutunzi n'iterambere rusaba kandi gukingira ifaranga ry'u Burundi igikorwa gikomeye cyo gukingira ifaranga ry'u Burundi nuko abarundi twese tuja mu bikorwa byo kugwiza umwimbo gutyo tugire umusesekara kuzotuma dushora mu makungu ivyo bizotuma ivyimbogwa vy'u Burundi ari vyo bivamwe amahera mva makungu yo kugura ivyo tutiyimburira nico gituma dutera intege abarundi bose kugira ngo bashire imitahe yabo mu bikorwa biremo ubutunzi haba mu guhingura isi ndimwa guhingura ubutare dufise gukwega kwega ingenzi canke gukoresha ubwenge Imana yaduhaye amahera avuye muri ivyo niyo ahagaciro ubutunzi bw'igihugu ni muri iyo ntumbero mwabonye ko uburimyi twabugize amayeri y'urugamba rw'iterambere abarundi barafashe umwiyemezo wo gukora ibishoboka ngo umunwa wose uronke icyo ufungura umufuko uronke amahera ubutegetsi bw'igihugu nabwo mu guherekeza uwo mwiyemezo w'abenegihugu bwaragerageje mu gufasha gusahiriza abenegihugu mu gutanga ibice 75% ku ijana ku mahera boguze ifumbire n'imbuto dufatiye kuri ako karorero turemeza ko ejo aho bukera igisata cy'ubutare n'igisata cy'ingenzi n'ubumenyi bizotera imbere kugira ngo murundi wese aronke amikoro ashobora kumukenura tunezerejwe n'uko turavye abarundi ku maso tubona ko bafise ubuzima uba barundi batari bake bariko barubaka utuzu twiza barambaye uduhuzu dusesuka barafungura uko bavyifuza nivyo turabona agahaze ariko turakwiye kumenya ko iyo utanguye urugamba rw'iterambere rudaca rurangira ubwo nyene umuntu yama mu vyifuzo imisi yose arosa iki aca yifuza igikurikira mere nkawa muvuzi w'inanga niwe yaharasha ati mbega umuhigwe kuri iyi si ninde iyi si ni y'ivyifuzo vy'umubiri umuntu biragoye ko anyugwa nico gituma na shetani tabura himenera mu gihe harabantu dusubije amasi inyuma aho hambere hakera tukiri mu ntwaro ya gikoloni twipfuza umwidegemvyo w'abarundi mu kwitunganiriza kazoza kabo bukeye kabiri twarose ntayo kwigukira hatangura kuza intwaro y'ubugunge duca twipfuza intwaro iharanira abene gihugu iyo nayo yaraburabujwe haduka ingwano mu gihugu mu kuyivamo abarundi bose bipfuza amahoro maze amahoro tuyarose duca twipfuza amahoro munda ubu rero twarose umwizero kumunwa uri kuraronka abamaze kuronka umusesekara umupfuko karonka bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro bipfuza kunywa agafundikiye bakipfuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere nivyo turumva imwe dodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro ico ciza turondera najewe ndakibuze nagishaka igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume duta ubwoko kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo gutisha vu ku bantu ni vyiza ko bobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye kuko hari aho wosanga ivyo rirana ari vyo abandi baririra two kwama kandi twibuka ko inda ndende humiringya ikica kokiza bavukanye uno munsi hariho abaguma barondera urwitwazo kugira ngo bakwegere abantu mu mugararizo kugira mu bitegere neza tubanze turabe ibihe turimo twongere tubone iyo turiko twogorora tuva muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute mbega ejo haheze yaratunze yahombeye hehe ni umenye ko uwavuga uko aho hahise yararantibuca ico gihe yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume tubimenye ko shetani ikosha kwica uwawe wamara kumwica ikigira ugasigara uricuza tugume twibuka ko turiko duhindura ibintu kandi namwe murabizi ngo atagapfuye ntagakira hariho abantu bari babeshejweho n'ubugunge bakajya iby'igihugu abandi barorera abo rero abo dutanguriye gusabika iby'igihugu bameze nka wa mwana w'imfura yakurikiwe atamutorana gatiro hari habari babeshejweho no kurya iby'abandi barondeye none ubu wabirimye ni wabirya aho kwiga kubirondera birabagora bagaca bashaka guta abandi mu rudubi nka ya nyabu yacika umurizo igacanura izindi zose kuyica ngo irazigora itwara hariho n'abahora baja inama n'indongozi zibahebera bonyene inzira yo gutunga none ubu tuzanye umwidegembyo wa bose birabagora kwakira mbere hariho n'abari batunzwe na politike yo gutungwa n'ivyicaro agatoki kabo kakaba kari karamenyereye kunyonora nabo kubatunga ntivyoroshe kandi abo bose ingorane zabo ntibazishira hejuru ahubwo bazitiza bose nico gituma mubona ibibazo bishirwa ahabona ari bibazo rusangi atawe tuvyagiriza ngo niwe aturiye hariho rero nabandi batarira busema habo twita babiryanguze ivyo tubibona mu ntara ya Rumonge kubera barima ubwoko bumwe by'ivyimbugwa nabo iciza barafise amahera bakura muri ayo mavuta y'ibigazi abandi nabo mu gisagara cha Bujumbura nabo batunzwe n'isoko gusa bagize ingorane kuko ivyo kurya bitabashikira neza hamwe kubera abadandaza babigira nkana ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye kubera rero ubukene bw'ivyo kurya mu isoko ababidandaza bagaca bikika mu kiza ariko nagira ndabaremeshe injya mu Burundi nijya nawe ikigoye no kuva mu ntara zija muri izo ntara zirimo abatunzwe no gusoma aho turiko turabitunganya dufadikanije n'abajeje intwaro kugira ubu bwavuba izo bashikire ku kiguzi cy'ababana n'ico mu zindi ntara uko ibibazo ari rusangi ubu hari hageze ko tuje hamwe twese tukigira hamwe ingene dutora umuti w'ingorane dusangiye gutyo ntacyo tunanira turi kumwe twese birashoboka kuko umutwe umwe ntiwigira inama noneho tweho turacyafise nubwo ducumbisha kumwe ubu hari abandi batubwira ngo havugwa bubezwe ibibazo by'ubutunzi biri ku isi yose ndasavye abarundi kwima amatwi basesa nkuyoze abo bavuga menshi muraraba neza ko ahubwo atari abashaka kudutesha ya ngumba yo mu 2040 ngo dusubire inyuma kumwe bene Israyeli bari basigaje urugendo rw'iminsi 40 hanyuma bakagarariza mwibuke ko Imana yabahaye igihano ko atawushitse mu bigero azohahonyora kandi byabaye ivyo vyiza two kwibera nka wa mwana w'imfuvyi abagayotsa canke tukaba nka wa mugabo agayamira tukabumbwa n'ivyo dufise bavukanye hari ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero tutokwirengagiza kugira ngo tubone ko imbere ari heza nko kubona abarundi barakanuye bakazirikana ko igihugu ari cyabo kandi bategereza kugikorera atari bagisiganije bagahaguruka bakiyubakira inyubako rusange ibibuga n'amasoko vya kijambere amasomero amavuriro ibitaro amazi meza uburaro bw'ingenzi ibiro by'indongozi n'ibindi byinshi ni intambwe ikomeye iduha umwizero kandi idashobora gusubira inyuma igihugu cyacu kandi gifise ubutunzi bwinshi kama bushobora kugiteza imbere mu gihe gito isi yacu imera imbuto zose Yofisi mvura igwa mu gihe kinini cy'umwaka. Inzuzi n'amasoko mu ntara zose. Ubutare bwinshi bukwiragiye mu ntara z'igihugu n'ibindi byinshi. Dusabwa rero guhagarika kurirana iby'abandi baririra, dukamishe mu mahoro ibyo byiza Imana yaduhezagije, maze twigabe twiganze kuko twigaburira, dusezere kuzera inze nk'umugendanye. Barundi bene wacu. Imbere yo gusozera twashaka duhamagarira abarundi bose kugenda tubona kumwe iyo turiko turaja turabe iyo twerekeza ubone ivyijiji abatahuye kare bamusigurire kugira ngo ntidute umwanya w'intumbero twihaye w'imbona kazoza y'igihugu cacu umwe wese aje kukivi mu byo yumvira ko byo mufasha gushika kuri iryo hangiro hanyuma tugendera ubuntu kuko ivyo twipfuza tuzobishikako mu gihe tuzoba twubatse imibano myiza itonyorotse imota ubutungane hagati yacu dusangira akabisi nagahiye mu mahoro yobakiye ku rukundo mu gihe tuzoba twibohoye imigozi yo kutabona iciza mu bandi tugagaruka ku isoko ry'ubuntu bwamye buranga barundi nta nkeka ko tuzoteza ikivi imbere n'imbere y'ikiringo twihaye ico nifuriza abarundi banyize bakampunda amajwi ngo ndabarongore no kubona uburundi bufise iteka ababwo babunezererewe bari mu gihugu kiziringyane n'agacinyizo bunze ubumwe butaregarega intambwe tugeze kuno munsi tuyikesha ubumwe buturanga ntitukarekure iciza twafashe turi kumwe twese birashoboka Imana ibahezagire murakoze